tuya pane vano mera eh vano anenge achineta ndozvisiya ndozvino zvanda kuda kugadzira pano imeme mati munonzani
bugomasa
aiwa rapper beat tino tenda right pano munonzani tendai alright imeme makawana here makawana uya boys achite
DJ wangu akangotipa rhythm rakanaka. Vakatemba, vakatemba. Havachanetsana, vakusimbisa chuno.